bende bro keto e teme yono makare. Wang'eyo neno weche mamoko kende ne jopiny e boma ma Kisumu pod med poya ahinya mosruok ma bende otime kind Ker Uhuru Kenyatta gi moluor Raila Amolo Odinga, ma en ka gino ma bende wacho nokelo kwe. Mano en achiel kuom gigo ma jopiny ne lose e boma Kisumu e seche ma bende koro odiochieng' manyoro to noyangi wach mar odiochieng' mar kwe e piny mangima. Kane jogo mabende ko loso go kaka jakom bunge la wananchi Ali Semera nolero ni mosruok e kind jotelo go en gima onego kopi kata gi jotelo mamoko bende. Kata kamano, moko kuom gigo mabende giwacho ni mayo jopiny kwe kopogore gi wach mar handshake, bende giwacho ni gigo mamayo gi kwe oriwo kanyo medruok mar bech mafuta man malo ahinya, kaachiel to kod ngima medo hidho kinde ka kinde. Machielo bende en mar hola ma piny owacho ma Kenya pod medo olo pile ka pile. Mano miyo ngima hidho malo ahinya ne japiny. Giwacho ni mano en achiel kuom gigo bende mayo gi kwe. Ket hola piny owacho kama malo, weche mosir kod Bruce Obongo bende ma en jakanyo mar bunge la wananchi e boma ma Kisumu. Wewinj gima ne giwacho.
Yeah, mokwongo handshake en gima osekonyowa seriously. Wago erokamano ne moluor Raila Amolo Odinga, the people's president, to gi owadgi matin Uhuru Muigai Kenyatta. Nikech without which, sani endi de wan kuma rachie mogik as a country. Kata mana 2021 ma wantiere ni de ok wabedo godo gi kwe kok en mar ji ariyo masetajo. Omiyo economy ni at least anya wacho ni kwang'iyo COVID-19 gi gik mosekethonwa as a people, kwe ma wasebedo godo in this country emosemi at least one sustainable enough.
COVID-19 pek mokwongo ekwen godo kanyoro skul oyaw to kelo ngima obedo matek ne jonyuol man gi nyithindo e skul. Odwoko kalenda chien kabisa mapek jonyuol go sawasawa, nikech koro gik moko itimo dwe ariyo to ne en dwe adek adek ka COVID nitie. Kaka sani gitieko go first term tarik 30 dwe mar ochiko, gin dala tarik achiel nyaka tarik 10. School fees nyochul nyoro ka nyoro giyalo school first term. Jomoko otieko school fees ma first term. Tidwaro second term fee machakore tarik 11 dwe mar 10. To jopuonj bende winjo matek nikech ka onge chiemo e skul, nyathi bende ok nyabedo e skul. Koro ka giwinjo niya ni garayas kendo gidwaro mondo nyithindo nyathi oendelea kendo bedo garayas, tunogi ni mondo nyathi ochul garayas kendo chako chul second term fee. Nama tarik 11 onego odonj gi paysle, I mean bank slip manyiso ni ochulo fee. Koro oket gino machiegni, COVID oketo gigo koro bedo machiegni. Koro jonyuol winjo tek. Sabwantie ni wan kama koro wadwaro mondo wachak wadhi ong'alo mambele. Odong' mana dwe wadhi ong'alo mambele maromo golo tarik 9 dwe mar 8 2022. Wakwayo ng'ata ma lida me Nyanza mawinjo jatendwa mwaluoro kendo wagendo sawasawa miluongo Raila Amolo Odinga osegolo kwayo mondo ji odhi okaw mbolo, ji odhi okaw ID mondo omede kwan. To ok wane jotendwa kawuok, pok waneno joma aproba. Wan kaka bunge la wananchi wakwayogi ni giwinje Raila kaka wawinjo Raila. Wan gima Raila owacho watimo. Kowacho ni en TB mondo wawachi wawachi, kowacho ni en Tialala mondo wawachi.